Enyimere nyo,
onye na-eme omume dị otu ahụ, onye dị ụka n'ezie.
Enyimere nyo,
chee, anabe.
I'm not going to be able to do it. ụmụ abịara iko afụtagwo ịga n'iru ọbụghọkwa ị na-azụ ịghọtagwo ehe afụtagwo m ịga n'iru ka ngwa ọha na eze na afụtagwo m n'oyi a na-eme a na-afụ ya n'anya eriko nke nya bụkwa eriko nke taa
ụkwa nke echi echetara mgbe anyị mere agha dị njọ ama m na udo dị. Well, thank you very much. I am the director of this production, Fidelis Akpa. No doctor, no barrister yet. I am grateful to all my fans, all my people, all my production crew. So the watch who is here, my production manager.
Hi.
And there are a lot of them around who I cannot introduce to you now. This is Nedis Music. Nedis Music is here with me, the managing director of Nedis Music. And he's the chief executive officer of Nedis Music. And Vince is the sponsor and the brain behind this production so far. No. Onwere ike nwere ikwu ọhaneze biko maka
dị ka agwa ọhaneze bụ ihe ọma dị mmụọ
na nke dafa gị biko
afọ mbụ
kalistus
anyị nwere ike nkwu
my people, this is a great job. You need to participate. Go to the market and get one copy. You will be blessed.
Zion! Ayo!
Mario!
And I'm one of the warriors.
Yes, I am a guy no boss.
Yeah, I'm the one of the dancers.
Yes.
Ezuka. Unu Nigeria kwa anyị ntabu.
Anyị kwere ekwe.
Unu Nigeria kwa anyị ntabu.
Anyị kwere ekwe.
Ajuju kan na ju.
Anyị kwere ekwe.
Asị mo kwa anyị ntabu.
Anyị kwere ekwe.
Abusa na Yoruba ni bo ndị mmụrụ. Asị mo kwa anyị ntabu.
Anyị kwere ekwe.
Asọbụ ụsọ anyị ewepụ agụgọ nwanne.
Anyị kwere ekwe.
Asọbụ ụsọ anyị ewepụ agụgọ nwanne.
Anyị kwere ekwe.
Ma site na ha